twaje kugira appointment kira kina ariko bambwiye ngo ntabaha mahera ntiboza ya ndabaha mahera bo baca barongiza ahubwo double abandi nabo bajya kuraba kuri YouTube bavuga ngo yawe ngura umukire ndisha kuza utaduhaye $100 $100 ahubwo rero wewe waje ni ugiye kuyaje najye bavuze nca ndaya double nshye
kwera bemeze imbere ya kamera bemeze imbere ya kamera Yes, 1212 and there bakunzi ba Flip G TV no munsi nabona neza na neza ko navuye inyuma ya kamera behind camera ni wawundi nyene MP the baddest igikoko nanje ndi gikoko naje ngaha imbere kugira ngo ndabaha makuru amwe atamenyerewe muri Buja Buja kama Buja ni MC Blizzo 257 umukozi ari karabikora neza cyane ndi kumwe nande ngaha ni wa muririnzi nyene wawundi ari karabikora neza
mama
Yes, baby bro.
Ah, fresh man.
Mezenez.
And mezeboka bishonda shimima na kwa Ashitse ujumbura. Yeah, yachige kirekire.
Yapo ni iburaya he.
Eh?
Ni muri America.
Vuye muri America. Yeah.
Amajyane.
Phoenix, Arizona. Yeah.
Ukimara gushika ngaha ibujumbura wahabonye gute ngaha abantu bakwakiriye byageze gute?
Eh man, ndishimye sana kubona abantu aba bose nta numwe ntazimo kubera n'abantu twirigwana. Eh ntitwirigwana gusa ku mu kabari cyangwa muri club ariko aho duhurira barahazi
eh
barahazi
yese uri muririmbyi uje atabantu benshi bari bazi kuza uranakona ariko twashitse ya media imwe ariyo yashitse ariko uri muririmbyi uri kurakora neza kandi cyane mugabo ntabari nta bantu nta media nimwe twigeze tubona iza kukwakira mbega ubifashe gute warigeze ubabwira abaze kwakira cyane byagenze gute
no media nyinshi twavuganye Yamusavye amahera y'umurengera.
Yamusavye amahera.
Twe twaje kugira appointment kira kina ariko bambwiye ngo ntabaha amahera ntiboza. Ya ndabaha amahera bo baca barongiza ahubwo double. Abandi nabo bajya kuraba kuri YouTube bavuga ngo yawe ngura umukire ndisha kuza. utaduhaye 100 dollars de 100 dollars so na ndavuga mu consulting nzokorera ama interview kuba bishoboye yeah
Jewe nani gihumbi wa maa ya mugaba na Ashitse kugira ngo nezi mbele muziki uburundi nezi mbele talent ziko ziravugwa cyane ngaha muri Buja nikiye kintu bazaniye nikiye kintu zanye ngaha mu Burundi urukanye ngaha mu Burundi
man ahubwo rero wewe waje ni ugiye kuyajya najya bavuze nca ndaje buri mushyizi
Kwera bemeze imbere ya kamera bemeze imbere ya kamera
yeah haji wakoze so umutipe yaje niwaza kuyajya yeah ibindi tuzobivuga next time well nzokora ama interview menshi atandukanye so ndibaza ko taliwe gusa na nandi ma social media zondondera batandonde naho jemba naye gusunika ibizinga by'imiziki
akajambo kanyuma ndashaka ko ukura iyo mask kugira ngo abantu bakubone babone ko ari wowe Yes, yes, and I'm so Blizzo 257. I'm gonna listen to Kukibuga music. Very much, thank you for coming here. Ciao, ciao.